Kinyonga nilimkuta uko kani akicheza, majani yanayo nataka tu yasiyopendeza, majani yanayo nataka tu yasiyopendeza. Mara aliponifuata mimi sijampuza, mara aliponifuata mimi sijampuza.
Kinyonga amebeba kijiko kujigeuza,
kijiko kujigeuza.
Thank you.